Ibanga lokuqala, amakhono empilo, usuku lweshumi nesithupha. Sanibona zingane, namuhla sizofunda ngekhanda, izinombolo ezibalulekile. Sizofunda ngisho izinombolo zomakhalekhukhwini, zabazali noma zabanakekeli bethu. Khumbula, ngesikhathi sifunda ngezinombolo zocingo zezimo eziphuthumayo. Sacela ukuthi wenze uhlu lwezinombolo zocingo okufanele ulazi uzigcine kuwe ekhanda. Kufanele uzazi ngekhanda lezi zinombolo, ungadingi uhlu lwezinombolo owazibhalelwa umuntu omdala. Yazi nale nombolo yamaphoyisa ewu, kunye, uziro, kunye, kunye, kunye. Ngizokufundisa izindlela ezimbili zokukwazi ukufunda izinombolo ngekhanda. Indlela yokuqala, cela umzali wakho ukuthi akakubhalele inombolo yocingo epheshaneni. Okokuqala, kopisha inamba leyo ngokuyibhala phansi. Okulandelayo, bhala inombolo uqale ubhale ngesandla esincane bese siya ngokuba sikhulu. Bese ushintsha, uqale ngokubhala ngesandla esikhulu, bese siya ngokuncipha. Amavidiyo ekhasini elilandelayo azokusiza ukuba uqonde kahle. Ake sibuke izibonelo lapha kumavidiyo. Okokuqala, bhala inombolo yomzali wakho ngesandla sakho. Nazo ke. Okulandelayo, bhala inombolo yomzali noma eyomnakekeli wakho, uqale ngokubhala ngesandla esincane, bese uyasikhuphula size sibe sikhulu kakhulu. Kunjalo ke. Okulandelayo, qala ukubhala inombolo ngesandla esikhulu, bese ulokhu sehlisa kancane 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 size sibe sincane kakhulu. Nazo ke. Ake sizame enye indlela. Indlela yesibili, beka iphepha elinezinombolo zabazali bakho eduze nawe, bese ulalela leli culo. Ekugcineni, licule nabazali bakho, kodwa nibe nisho inombolo kamakhalekhukhwini. Ake sicule, senze sengathi inombolo yocingo kamama wakho, ku-0, ukukodwa, okubili, ukukodwa, u-0, okubili, okuthathu, okune, okuhlanu, okuthathu, okune, okuhlanu, okuyisithupha, okuyisikhombisa, okuyisishiyagalombili, okuyisishiyagalolunye, okuyisithupha, okuyisikhombisa, okuyisishiyagalombili, okuyisishiyagalolunye. Inombolo kamama. Inombolo kamama. Ake sizame lena. Senze sengathi inombolo kababa wakho. 0, kunye, kubili, kunye, 0, kubili, kuthathu, kune, kuhlanu, kuthathu, kune, kuhlanu, kuyisithupha, kuyisikhombisa, kuyisishiyagalombili, kuyisishiyagalolunye, kuyisithupha, kuyisikhombisa, kuyisishiyagalombili, kuyisishiyagalolunye. Inombolo kababa wakho. Inombolo kababa. Kulungile. Lalela leli culo. Kaningana uliphindaphinde. Ulazi liculwa kanjani bese ulicula. Usho izinombolo zabazali bakho noma umnakekeli wakho. Ungazikhethela noma yiliphi elinye iculo ongalisebenzisa. Njengento yokugcina emnandi ezokwenzeka ngemuva kwalesi sifundo, dweba le ndawo yezinombolo zocingo ephepheni bese uzejwayeza ukushaya ucingo. Izinombolo ongazibhala uzozishayela inombolo yomzali wakho noma yomnakekeli njengogogo kanye neyamaphoyisa. Eyamaphoyisa ithi 1 0 1 1 1. Ngiyethemba ukujabulele esikwenze namuhla. Sengathi ungaluthokozela usuku lwanamhlanje. Sibonane ngokuzayo. Nisave kahle.